Sanibona. Niyaphila kodwa. Ayasithembe ukuthi niyaphila. Hey, bengilalele i-interview ebenziwa uXola Mngambi we-Newsroom Africa eyenza nobaba uThabang Makwetla. Ubaba uMakwetla ebekhuluma ngobaba uJacob Zuma ukuthi ubaba uJacob Zuma neMK uhlangana kanjani. Ake ngikusho nje ukuthi ngabuka ngenye indlela, ngendlela abechaza ngayo, ngoba ubaba uMakwetla lapha mangilalela le interview nawe ungayibheka ku-YouTube. Ubaba uMakwetla laphayana mina ngimuzwe ekhuluma njengomuntu o-desperate. He's trying desperately ukuchazela izwe ukuthi ubaba uJacob Zuma wayenganto yalutho ku-MK. Mina nje leya interview mangilalele uzama nje konke angakwenza ukuchazela izwe ukuthi lo baba lo Jacob Zuma ukhuluma kangaka nge-MK, kwakuleyo MK wayefana nje nento engelutho nje, wayefana nje namanye nje amasotsha ayekhona angasho lutho. Uyagcizelela nokuthi wayengekho nje kuma leaders umkhonto wesizwe uZuma, kuma commander we-MK akabalwa nokubalwa nje, uyayibona. Uzama nje ukumbeka kwi-level ethile ye-MK ephansi ngendlela yokuthi ufuna thina masimlalele ichaza lento. Sithi masibuka uZuma sithi uZuma ukhuluma nje nge-MK okuwukuthi wayengena status esithile kuyo. Mina yiyona ndlela engim-understanda ngayo ubaba uMakwetla mayechaza ngoZuma lapha kuleya interview. Kodwa ngizibuza i-question ethi yini kodwa engase bakithi yenze abaholi ababaluleke kangaka ku-ANC bangabutholi ubuthongo, bahlale becabanga nje ukuthi kunezinto okufanele basichazele zona ngoZuma. Hey, sesichazelwe okuningi ngoZuma yonke le minyaka, hayi angisazi mina. Kungakho sichazelwe kona ngoZuma, ake ngithi nje from 2005 mayehliswa uZuma ukuba i-deputy president ye-country kuze ngapha 2024. Yini engama-negative explanations ngoZuma esizwile kungakho? Ababona ukuthi lento yabayisebenzi ukusichazela nokuzama ukusenza sibuke uZuma ngeso lokuthi wayengelutho noma kwi-struggle salelizwe ebengelutho.